ngiya nje emsebenzini ngophelezela abantu. I own nothing besides isikweleti. Lo muntu vibrator ku 2. Kunomuntu ovibrator ku 3. Yonke into eyenzeka kuyena iya staggering, ihamba kanzima kabi. Lo muntu vibrator ku 3. Kunomuntu ovibrator ku 4. Uyasebenza yonke into nayo. Yonke into nayo ikweleti ziyakhokheka but akaqhubekeli phambili. Because usebenzele ukhokha izikweletu, usebenzele ukhokha izikweletu, ukhokha ama-credit card, medical aid, yonke into iyenzeka. Kodwa kuyeki phambili. Uyasho ukuthi mina usehlalele lokushini, yena usehlalele lokushini 18 years. And then abazali bakhe bazalelwa kule lokishi. Uyathola ukuthi lo muntu akaprogress. Ushintsha ama-section lokushini, kodwa usahlala ilokishini. Akusho ukuthi ubuhlala kwamasho, usohlala entuzuma. Akusho ukuthi ubuhlala entuzuma, usohlala emlasi. Usahlala ilokishini. Yabo? Usahlala ilokishini, usho ukuthi usavibrator kwi dimension eyodwa ngoba awazi wena ukuthi into edale lokho because of your code suka lapho si kumuntu code yakhe imese imhlanganisele sithola ukuthi u5 lo muntu mu5 izinto zakhe zihamba kahle kakhulu but izithi mezikhuphuka mese iqale zicrack kodwa kube khona sala nako mese iqale zicrack mese ithi okay let it go lokho ngizokuphatha lokho let it go long ngiyakubamba lo let it go ngiyakubamba labo baba vibrator ko 5 u6 hayi umuntu osuke right ukuthi usuke omelele into einkulu but ngeke code yakhe akakwazi ukureach out there noma lo muntu oku 6 ungamshaya umenzeni angabuyele emuva phinde futhi avuke nenye into because i code yakhe yamvumela u7 8 7 now right u7 u7 abantu esuke azabe nabantu abamsizayo ekhaya abe nabantu abanezinsizi akwazi ukuthi azathatha iinvestment eyiceleni ngoba imali ayihola iyamvula ukuthi angakwazi ube khona la imali encane ayi investor because u7 u8 yes sis u9 boom babudokotela babesizibojabule mfana umuhle kahle let me decode your code siyabonga.